Na MD Edema Airport Company Limited wo wie na dwuma ne ya no na krata free mampani atena ye hoba ye se ora ya kwakwa ene ni dwuma die se managing director Magana Airports Company Limited no onfanto ho ayense megun krata so Adom TV kase eto so
Opepombo Sumineda na otosu edwia sabaya kun ewa finpinu enye diunu miunumu ana managing director wada airports company ano ya ukwakwa. Etro nkata ekwa maa Magdan Aviation Force. Nisa nise wadi nkain ebo wanumu koko. Se wanshe ena wembie wanumu asuye nano ewa kutuka international airport honumu wanumu eni suwe nintino. Ifrida watro sankrata anu edi ama wamono wanumu eni huu kwain se obeye wanumu ejuma ewa terminal one honumu biu. Na dienti ya watro sankrata ni nina ejina se Ghana Airport Company Limited sabre nwadi Subu ebo Magdan Aviation se enhyehyɛe da hɔ no mu sɛ sɛsɛ wɔfa so ɔno ɔdenya nkrata asa na watumi ayɛ adwuma sɛ Magdan Aviation no ɔnom ani saa nhyehyɛe no so nanso anapɛyɛ a nkrata bi efi asoɛyɛ hwɛ akɔnabadie so yɛ asoafoɔ kwaku firi asia ma ɛnsa ɛhyɛ aseɛ no ahyɛ sɛ yɛ ɔkwakwa yɛ ɔyɛ managing director wɔ Ghana Airport Company Limited ano no ɔnom apam no nkyeremu a wɔ nkrata no mu ɛne sɛ ɔmampanin adodam kwaku fo ado ɛne gyina ne tumi so ɛhyɛ asoɛyɛ ne sɛ wɔmpam ɔpanyini ne sɛ nti ɔhyɛ asoɛyɛ ne sɛ wɔnhwɛ na nhyehyɛe bi a wɔsɔ de gu akwan mu ɛma wɔtumi ɛde pam ɔpanyini no
Just getting to know that your appointment as managing director has been terminated by the Minister of Transport. Your reaction to this?
Does this come to your attention first of all?
I don't know what you're talking about. My appointment has not been terminated. So if you have a fresh day, please.
Will you be surprised if that's the case though?
I don't know about it. So when I get to that bridge, I'll cross it.